Oh, just filming it out at Waitangi. Here it's Desmond on the camera. Yeah, just like to say kānu te mihi kia koutou o te whānei, o te tārāwhiti. Yeah, kānu te mihi, kia ora.